nasubiye kiwakaze bakoze ba BTV Burundi mu mwanya wo kubaha ibintu bishasha n'abantu bashasha murabizi neza ko je nayinda bakumvuye hanyuma ni irakoze Ange Negrita ari kumwe n'abandi bashitsi murabibona atok murabibona ibebe niwe bashitsi uno munsi twakiriye batuzaniye ibintu bishasha ndabahika cyane
murakoze
umeze neza
ego yatanguye itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu 2021 ni kuvuga ko tumaze umwaka turiko turakora akaba ari kone rero ushobora kuguruza aho uri hose ukoresheje telefone ngendanwa yawe ushobora kuyuguruza ukoresheje telefone ifise ubwingangurukana bumenyi cyo itangwa na smartphone cyangwa ukayuguruza ufise aga telefone gatoyi ni kone uguruza kwa gusa ugakoresha umwanya wose ukeneye no kuvuga ngo amasaha 28 kuri 28 iminsi yose isanzwe izwi no kuvuga guhera ku wa mbere gushika ku munsi w'Imana ni kone yugururiwe abarundi n'abanyamahanga baba mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga yuko abanyamahanga bako ratwumviriza nta numwe twakumiriye ushobora kuba uba ngaha mu gihugu cy'u Burundi urashobora gukoresha IBB Mobile Plus ni kone ifite icivugo ikivugo cya IBB Mobile Plus ni kuvuga ngo en plus pour tous bisigura ngo nakarusho kuri twese nakarusho Interbank Burundi izaniye umwene gihugu uwo ari we wese ashobora kuba ari umunyeshure ashobora kuba ari umudandaza ashobora kuba ari umukozi wa leta cyangwa ikorera utwiwe uwo ari we wese arahamagariwe cyane gukoresha IBB Mobile Plus
bega IBB Mobile Plus ibisata bingana gute bikoreshwa gute
Bebe Mobile Plus, umajambo make mbuka yivize ni Bebe Mobile Plus ushobora gukoresha ibisata bivuga cyane ama service atandukanye ubwa mbere igihe uje kugurirwa konti uraja ku mu agent akwegereye cyane muri agence ya ta banki bakagushyiramo amahera kuri telefone yawe telefone ibi sanye smartphone cyangwa aga telefone gato icyo bita depo cyane ugushyira Compte. Et puis,
yindi service ishoboka gukoreshwa ni kurungika amahera. Kurungika n'uburyo bubiri hariho kurungikiranira ku banywanyi bafite amakonti icyo dusha twita transfert compte à compte hakabaho no kurungikira umunywanyi atanditswe no kuvuga udafite compte ya IBB Mobile Plus icyo yitwa transfert vers cash. Donc vous avez un interbank, vous compte ya IBB Mobile Plus, vous avez un compte vous avez un compte Vous avez un compte. Ubwo nyene umudandaza acaronka amahera muri telefone yiwe hanyuma ukabura hejeje kuriha ikindi amashirahamwe ama entreprise arariha abakozi akoresheje IBB Mobile Plus n'ubuhinga bworoshe kandi dukorana n'imihora y'amatelefone yose ukuvuga umukoresha afise abakozi bakoresha iConnect Lumitel, Smart, Onamob, abo bose arashobora kubarihira ku makonti IBB Mobile Plus yabo. Ni ukuvuga ngo turahaye ikaze abakoresha bifuza kuri haba abakozi babo bakoresheje ibebe mobile plus
harakabazo umushyere ushaka kubaza
ego
akabazo kavuga ngo
wavuze ibintu by'aba agent mu mu agent wawe wese cyane mu agent wa interbank
ni mu agent wari we wese
ni umu agent wari we wese wa interbank Burundi ahari hose canke mu ma agence ya interbank muraronka ibebe mobile plus
ndamwunganiye nkuko twavuze yuko ibebe mobile plus ari akarusho kuri twese interbank Burundi iriko irafasha cyane murabona yuko muri iki gihe ubuzi bugoye kuboneka ugasanga umuntu arafise ishaka ryo gukora yarize ariko ntarusicakora nakarusho kuri abo bose bicaye bashobora kuza bagakorana na Bebe Mobile Plus mu kuba ba agent kugira ngo badandaze ibisata bya Bebe Mobile Plus no kuvuga uwari we wese ashaka gukorana na Bebe Mobile Plus nk'umu agent arahawe ikaze arashobora kudusanga ku cicaro gikuru cya Bebe Mobile Plus kwibarabara ryitiriwe RDC amasamisi yose y'akazi guhera saa mbiri gushika isaha cumi n'imwe yo ku mugoroba n'igice kugira ngo ashobore kubaza ibisabwa kugira ngo ashobore gutangura gukorana na Bebe Mobile Plus nk'umu agent
je numva ari n'ibintu byoroshye cyane kubera ko je nimba se konti yanjye mu buri telefone niba ngombwa mpaka ngende hariya ngo iki amahera ndayakeneye abantu b'abashinga nabo basohotse hariya bakabura udufaranga two kuriha ushobora gukoresha Bebe Mobile Plus kugira ngo ntiyage umuntu agusisha mikesha ngo yabuze amahera yo kuriha ngo hariya ngo iki ngo amusiteri ngo yatuma miliyoni munani kuriha ufite Bebe Mobile kibana kira efora hajiba urabu kuntu bikura mu kangara tete uri kumwe na Bebe Mobile Plus hano mu handi wa cyaro mu afisa kajambo ashobora kutubwira kuri nashashana kuri sometimes hari mujishi ashobora kutubwira kuburyo twebwe abene gihugu tudashobora kugira kujya mu ntuze
murakoze cyane nkuko abivuze nashaka kuvuga ku kuntu umunyagihugu ashobora kuriha StarTimes akoresheje Bebe Mobile Plus yiwe twabivuze uhejeje kuguruza konti yawe ukagira depo canke recharge canke ugashira amahera muri telefone yawe muri konti yawe ucuja muri application ugahitamwo ahanditse service hama ugahitamwo ahanditse StarTimes uhejeje guhitamwo ahanditse StarTimes ucha uwandika numero ya carte yawe numero za ma carte ariko StarTimes uhejeje kwandikamo numero ucha ubandanya ugashyira ndanditse suivant kubandanya bagaca baguha guhitamwo ko ari renouvellement canke nouveau renouvellement nuko uvuga ugira bandanya ya bouquet ya horana nouveau nugira abonnement shasha ugize kuri renouvellement bacha baguha uwandika amafaranga ugize kuri nouveau baca baguha aho itamwo bouquet nshasha uhejeje kuhahitamo uca wandika amafaranga iyo bouquet ugira urihe ugaca wemeza hamu gashiramo igiharuro kabanga cawe igiharuro kabanga n'umwese niciwe c'est personnel hanyuma ugaca urahejeje hama ucuronka ama unité canke ucuronke iyo abonnement yawe uwo mwanya nyene muri Bebe Mobile Plus biranyaruka nti wactiva abonnement canke no renouvela ngo ucurindira ku mugoroba canke isaha imwe canke iminota nakaravyo ubwo nyene abonnement yawe ucubandanye muri iyi minsi hoho hari imipira ntihagire umuntu bicika ntihagire umuntu byojana afisi ikonti ya Bebe Mobile igihe umuntu agize ikibazo arashobora guhamagara kuri centre d'appel ni inumero amajana ane na cumi n'umunani 418 umwanya wose barabakira bakabafasha kandi guhamagara ni ku buntu ni 418 amajana ane na cumi n'umunani le numero ya centre d'appel ya interbank Burundi
Facebook
kuri Facebook batangujwe neza ibebe mobile plus nigi.
Murakoze ibebe mobile plus nkuko twari twabivuze ni koneng endanwa ya Bank Burundi yuguruliwe abarundi n'abanyamahanga bose bahanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi ni kone uguruza kwa gusa ni kuvuga yuko ushobora kuyikoresha aho uri hose mu gihugu cy'u Burundi ukoresheje telefone igendanwa yawe ishobora kuba ari telefone ifite ubungangurukara bumenyi smartphone cyangwa telefone gatoyi uciye kuri telefone imwe muri izo ufite telefone imwe muri izo urashobora gukoresha ikone ya Bebe Mobile Plus. Iyo kone reka gufasha kubika cyangwa kubikura ubutunzi bwawe, iyo kone ikagufasha kuriha ibidandazwa bitandukanye ku badandaza batandukanye, iyo kone ikagufasha kurungika amafaranga twavuze yuko kurungikira amafaranga ufise ikone n'udafise ikone. Nkibutsa abayikora twumviriza nabo bashitse hagati mu kiganiro yuko uno munsi kurungika amafaranga ku banywanyi babiri ba Bebe Mobile Plus hari akarusho ni kwa gusa. Ni ukuvuga no munsi nta kamara ko guca ku yindi mihora isanzwe ihari wahurungika ukarenza ko amafaranga yo kurungika ukarenza ko amafaranga yo kubikura ariko kuri Bebe Mobile ufise kone uri kurarungikira n'undi afise kone ni kurungika ni kwa gusa. Ni ukuvuga ngo umurungikiye ibihumbi cumi uza kumurungikira ibihumbi cumi atana cumi urengeje ko niyo wifuza yuko urenza ko uza kumurengereza ko ayo kubikura ego ugashobora rero kuriha ku badandaza batandukanye twavuze ku twavuze ku muvyo kuriha yuko uriha Star Times kandi byoroshye cyane ukoresheje telefone yawe ariko muvyo turiha gusa ari muvyo turiha si Star Times gusa harimo amashure turiha ushobora kuriha ukuce kuri Bebe Mobile harimo Université Lumière y'i Bujumbura ushobora kuriha ibistata byose no kuvuga ngo ukariha amabulletin ukariha amafrais de stage ukariha Minerval yawe ukariha inscription hari Université des Grands Lacs hariho babadandaza twavuze batandukanye na ma alimentation na ma hotel na ma pharmacie na ma station hariho ama kugura ma unité naho kugura ma unité urakoresha Bebe Mobile Plus mu kugura ma unité y'imihora yose nibutse ko twumviza yuko Bebe Mobile Plus no munsi ikorana n'imihora yose ikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga ufise Econet ufise Lumitel ufise Smart Sanyo na Mob arashobora kugura ama unité kandi hejuru kugura ama unité dufise akarusho k'ibice indwi ku ijana ni ukuvuga uno munsi ndashobora kujya ku ibutiki isanzwe nkagura ama unité y'igihumbi nza gutanga amayeri igihumbi ariko ninagura nkoresheje ikone yanjye ya Bebe Mobile Plus nza kuronka ama unité y'igihumbi ariko mu ikone yanjye aza kuvamo amajana icyenda na mirongo itatu hari amafaranga mirongo irindwi aza kuguma mu ikone yanjye nyaranagura ibihumbi cumi nza kuronka ama unité y'ibihumbi cumi ariko nza kuriha ibihumbi icyenda n'amajana atatu amafaranga amajana indwi na amafaranga menshi cyane nta kubona icyo uwo kwimarira ni ukuvuga ndatumiriye abakora twumviriza cyane guhurumbira Bebe Mobile Plus uturusho ni twinshi rwose Bebe Mobile Plus ibandanya yiyumvira n'ibyahe bikogwa yoshira imbere kugira ngo ukoresha Bebe Mobile Plus yorohegwe ni nacyo gituma tuvuga ngo nakarusho kuri twese
nakarusho kuri wowe uri kuraturaba nakarusho kuri jewe nakarusho ku bene gihugu bose je numva baza kuva ngaha bayinduriye nuko Imana ndabarahiye kubera yuko uko ibihumbi cumi ndakurunga ikintu ugacita ibihumbi cumi atamara ndinze kubera ndabizi neza hari abantu batinya kurunga amahera akoresha ikintu birenza kwa amahera birumva sinzi ukuntu birashishi ukuntu mugabo nibaza ko nkoresha itayo imeze ukuntu ariko biragora kwikura kurenza igihumbi igihumbi ni kinini bakunzi ba BTV Burundi n'abakunzi ba Airtel Bank tubararikiye he kujya muri Bebe Mobile Plus harimo akarusho harimo koroherwa bidasanzwe haba ku mayinite haba kuriha ku bidandazwa baguze haba kuriha ku mashuri haba mu bintu byose bikeneye amafaranga urariha utaco urengeje kuri kandi abashimiye cyane
murakoze cyane kuba mwatwakiriye
yego namwe mwakoze kuba mwatwizeye mukaza hano kutubwira bishasha tutari tuzi ndetse mukatungura n'ubwenge kugira ngo twese hamwe dushobore gutera imbere atankomanzi dushobore gutera imbere tworohewe mu buzima bwa misi yose reka ndabashimire mwebwe mwese mwari kumara dukurikirana shimire na Karen Jessica Ingabire yariko aratubwira neza kugira ngo ibintu amasanamu n'amajwi bishobore kubashikira neza murakoze n'aho utaha
murakoze cyane